Nsogoleri wajipa nija PP Ajoyce Banda
itani for you afuna
kuti azapikisane nawo kumsonkhano waukulu wajipa nijawo kuti apitilize kusogolera chipani chimeneji pa masankho a mchaka cha 2025 lero pa Hanifa TV nakubwesa na George Pili Kaswiri pankhani za ndale amene akhala kutiunikira ganizo la Banda lofuna kuzayimiranso chipani chimene cha PP kodi zimenezi zikutandauza chani ku ndale za kuno ku Malawi. Ine nithokozani chiwaya wa Hanifa TV. Inu kukhala Kaswiri amene mumasadira bwino ndale kuno ku Malawi ganizo kapena zimene anayankhula mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda kunena kuti ayi afuna kuti apange seek fresh mandate kuti mwina akhale ngatibe akusogolerabe chipani chimeneji afuna bengati mpando kumeneku nkhani imeneyi mumwe anayankhula Joyce Banda ku msonkhano umene unali nawo chipani chimeneji kumathera sabata imene yangopita mwazona motani
kolingana ndi ineyo ndikuona kuti iphunziro lalikulu kwa Malawi kuti atsogoleri yathu zimene amalankhula si zimene amafuna atachita kapena kuti si zimene zimakhala mtima wawo kuti achita. Tidavamva Joyce Banda akunena kuti afuna kupuma pa udindo wa president wa chipani chawo ndipo anthu ena amakonzeka kuti akhoza kutenga udindowo chifukwa chakuti anatha kuona kuti mtsogoleriyu wagwirapo ntchito yake ndipo nkofunikira kuti wena apitirize ntchito imene anayamba chifukwa kuyambisa chipani si ntchito yokhweka koma a Joyce Banda anayamba chipani chimene chikutchedwa People's Party PP ndiye chipani chimenechi ngakhale anachiyamba adapita nacho kuchisankho cha 2014 ndipo sana pambane ngakhale kuti anali mboma koma adali phera kupambana chisankho cha 2014 chifukwa cha kulephera kumeneko iwo ananena kuti afuna kupuma bandari ndipo amalawi chidamba chifukwa cha ma chikufuna kumene kuja zinaonesa kuti iwo apitedi bwino kukoka puma amalawi adawafunira zabwino koma ganizo limene abwera naloso kuti afuna kupita nawo ku convention kuti akaime nawo pa chisankho chosankha mtsogoleri wa chipanichi zimenezi nzodabwisa kuti kodi nthawi yonseyi PP inali pa udindo kuyamba 2012 kufika 2014 kuchoka 2014 kufikira lero Joyce Banda sanapangebe mtsogoleri wotakhoza kulowa malo mwawo ku chipani chifukwa cha funso limene zikusonyeza kuti atsogoleri amene timakhala nawo amakhala libe chidwi chofuna kupanga vena kuti akhale atsogoleri ama uziona ngati kuti wowokha ndi watsogoleri ena wonse azikhala wotsatira amene ali maganizo olakwika pa governance siziyenera kutero chachiwiri nchonena kuti iwowa mmene anakhalira ndi maganizo ofuna kupuma akanapitabe kokapuma kuleka vena kuti atsogolere chipani ndipo akatatero akanakhala mtsogoleri wabwino woti akanapereka malangizo abwino kwa munthu amene angasankhidweyo mmene angapambanire chipani chisankho kapena mmene akhoza kulepherera atati kuti wasankhidwa pa udindo wa chipani pa utsogoleri wa chipani ku chipani chawocho nde zimene akuonesa apazi ndi zoti zikusonyeza kuti atsogolera ku Malawi amakonda kwambiri utsogoleri kuposa kuthandiza vanthu chifukwa chiyana Joyce Banda sanapambani chisankho cha 2014 pamene anali mboma ndi funso lalikulu limene a Joyce Banda amayenera kuzifunsa komanso mamembala a chipani cha PP amayenera kuzifunsa chifukwa chiyani ali mboma analephera kupambana chisankho inde likhoza kukhala funso lalikulu koma tikhoza kuonanso kuti ndizotheka apita mthalika anali mboma koma chisankho sanapambane zimachitika chifukwa Malawi amene amavota ndamene amaona zimene munthu wachita kuti kodi zikhoza kuthandiza kapena ayi ndiye ngakala kufuna Joyce Banda kuti atakala so msogoleri wachipani chawo komaso kuti azaime na uchisango cha 2025 koma nkhani yaikulu yoti amalavi apunzire atsogoleriwa akamala nkula zinthu tisamakhulupirire zimene alankhulazo mpaka atachita chifukwa taona ngakhale amene akutsogolera Tosa Alias panopa adalankhula zambiri zimene amati achitira Malawi akabalemba ntchito imeneyi atalembedwa ntchitoyi sanakwaniritse zimene iwowo adanena kuti achita zimene zikupereka chithunzithunzi zoti zolankhula zimakhazina koma zochitaso zimakhazinaso ndi imene akuonesera Joyce Banda baba kuti zimene amalankhula zoti afuna kupuma si zimene zinali mtima mwawo chifukwa akanakhala kuti zinali mtima mwawo bwezi apapa tikuona kuti akupitirizabe kupuma pa nkhani ya ndale
ena akunena kuti amalawi ena akunena kuti iyayi zabwino zimene akuzipeza kuchokera ku mgwirizano umene chipani chawo chinapanga ndi zipani zina pansi pa ulamuliro wa tonse ndi zimene mwina zikuwapasa mangolomera kapena zabwinozo mkuyu wachuluka zokoma sizikuti ndileke zimene mwina zikupangisa kuti iyayi akhalebe akuzisogolerabe angakhale chipani chawo sichili makamaka tinoti sichikulamulira boma koma ndi mbali imodzi ya mgwirizano wa ulamuliro umenewo wa tonse inu kukhala kaswiri pa ndale mukuona bwanji maganizo otero
ngakhale zimenezo zikhozokhalapo koma mtsogoleri wabwino ndi amene amapanga pena kukhalasa atsogoleri pambuyo pake mtsogoleri wochita ofuna owona ngati kuti iyeye khandiye akhoza kukhala mtsogoleri osati wena amene si mtsogoleri wabwino kandi umene usi utsogoleri wabwino mtsogoleri azitha kuona kuthekera kokhala mtsogoleri mwa ena ngati sangathe kuona chotere ndiye kuti ndi mtsogoleri woyipa chifukwa maganiza ngati kuti iyeyekha ndi amene ayenera kukhala mtsogoleri ine nthawi zambiri nimakondwera ndi zisanzo zimene nimazipeza mʼbaibulo ambuye yesu anali mtsogoleri wabwino ndipo zaka zitatu anatha kusogolera anatha kuphunzitsa wena ndi mmene akhoza kuchitira ndipo zitatha zaka zitatu ambuye yesu khristu anasiya ntchito yolalikira uthenga wabwino pa dziko lonse lapansi mwa anthu amene anakhala nawo zaka zitatu zokha koma ife kukhala zaka 5 kulephera kupanga munthu mmodzi kapena awiri amene akhoza kutsogolera bungwe limene ife tikutsogolera utsogoleri wabwino ukuchokera kuti ndi chifukwa chake ndimanena kuti atsogoleri andaliwa amene wawa alibe kuthekera kopanga kuti dziko lino lipite patsogolo chifukwa amalephera kupanga atsogoleri anzawo pa zaka zisanu 5 kulephera koma ambuye yesu khristu zaka zitatu zokha anatha kupanga anthu amene anatsogolera mpaka ndikunena lero dziko lapansi lili ndi anthu ochuluka amene amalalikira uthenga wabwino koma kuchokera kwa anthu 11 amene ambuye yesu khristu anawasiya kuti agwire ntchito yotsogolera ulaliki wabwino kapena kuti utumiki wabwino pa dziko lonse lapansi dziko la Malawi ndili mmodzi chabe la mayiko ochuluka pa dziko lapansi anthu kukhala atsogoleri mpaka zaka 5 nkumafunanso zina kuti apitirizebe chabwino palibe chimene achita cholongosoka chogwirika chakuti tipasankhireso koma afunabe atakhala atsogoleri amakhala akufunabe utsogoleri uwu kapena kukanga obama
chimavuta ndi chani mukuonika kwanu inu kukhala amene mumayankhulapo mumwe ndale zikuyendera chimapangisa ndi chani kuti asogoleri akasankhidwa nkumafunabe kuti azikakamira maudindo sizachilendo kuno ku africa momwe mwafotokozeramo sizachilendo pa dziko lapansi ku malawiso ndi dziko limodzi tinaonanso mbuyomu mtsogoleri woyamba wa demokrasi mdziko muno abakiri muluzi ananenatu kuti ayi akufuna teremu yachitatu kufuna kusintha malamulo a dziko lino chimavuta ndi chani kuti atsogoleri athuwa akakhala pa mpando pazifunabe kuti azikhalabe pa mpando umenewo angakhale malamulo sakuwalola kutero
chimene chimavuta ndi kulephera ndiye mukasanka muntu wale pera zaka 5 ndiye afuna so zina amalawi tika nakaa kuti tinalo zindikira amene wale pera zaka zake 5 mandatory years ndi 5 kwa kuna aliense malawi kulingana ndi constitution yake ngakhala manena za temu ya chiwiri temu ya chiwiri ima kala mandatory kwa vanthu kuti ngataona kuti temu yoyamba ya zaka 5 wachita bwino akhoza kumpasa so temu ya chiwiri kuti achite bwino koma kalepera temu yoyamba ya zaka 5 imene ili mandatory kwa mtsogoleriyo amalawi wosaka maganiza ngati mendi maganizira ineyo sipa mafunika kumpasa so temu ya chiwiri chifukwa zaka 5 walepera kupanga tsogoleri vena 1 2 walepera kukwaniritsa zimene amalonjeza kuti akwaniritsa ndiye chimene chimavuta ndi kulephera anthu amene amafuna temu ya chiwiri kapena ya chitatu nthawi zambiri muzaonesese amakhala amene alephera atsogoleri wolephera amafuna temu ina ndizikhala ngati mwambi uja amanena kuti mlimi wa ulesi amadana ndi zida zake kumaona ngati vuto ndi zidazo pamene vuto ali iyeyo ndiye atsogoleri wolephera amafunabe atakhala ndi nthawi yayitali yoti atsogolere kuti mwina zinthu zingasinthe zinthu sizisintha chifukwa cha nthawi zimasintha chifukwa cha mtsogoleri wabwino amene amaganiza bwino amene akwaniritsa bwino zimene afuna atachita ichi chisanzo china mwina ndipereke cha Malem Bingwa Mtalika temu yoyamba zinthu zimavutavuta kukana umu ndi umu koma anachita bwino ndipo atachita bwino temu yawo yoyamba temu ya chiwiri sanavutike ndi kampeni ngati mmene akuchitira kampeni anthu masiku ano Bingwa Mtalika anene kuti ntchito zamanja wanga zindichitire umboni chifukwa ntchitozo zinalipo amalawi anaziona amalawi anazigwira amalawi anapindula nazo tabwera nthawi ya chisankho litafika nthawi ya chisankho Bingwa Mtalika sanavutike anawina with landslide palibe mtsogolera amene anawina aponso ngati Bingwa Mtalika mchaka cha 2009 zimene zikusonyeza kuti temu ya chiwiri sikhalira a president yayi imakhalira anthu ngati akondwera ndi ntchito za mtsogoleriyo temu yoyamba ndiye temu yoyamba ngati sizina sanapange zoti zigwirike anthu asamachite kuwumirizidwa kuti yayi tinachita zakuti inu ena ananena mwambi wonena kuti dzuwa sitilozerana aliyense amaliona kutuluka amaliwonanso kuti lalowa sitichita kunena kuti adzuwa lalowa ayi anthu amaona kwada ndiye apaso woti mtsogolera amene wachita bwino amalawi sikuti achita kuwuzidwa kuti yayi ndisankheni ndikuchitirani zakuti ayi zimene za malawi anatopa nazo sizikupindula ndipo atsogoleri amene akuganiza kuti apakuzaso amalawi zimenezi tere akungotaya nthawi yawo pachabe sangapambane pa chisankho cha 2025 amalawi akufuna kumaona atsogoleri amene azikwanilisa zimene iwo akunena ndipo akakwanilisa temu ya chiwiri sizavuta chifukwa amalawi azaona kuti wachita izi awonjezere kuti chitirabe zabwino azampasa voti yawo panopa palibe chifukwa chokakamizira malawi kuti akavotere munthu amene alibe choloza mdziko muno koma mwaya anapasidwa zaka 5 palibe chimene anachita kaya zaka ziwiri kaya zaka zitatu palibe chimene anachita ayi sizifunika kutero panopa nkofunika kuti amalawi azindikire kwacha kudzikoku amalawi azindikire sasowekera kuti wina avawuze choyenera kuchita chifukwa amalawi akudziwa choyenera kuchita pa iwokha atsogoleri ambiriwa ndiwongofuna udindo kuti apitirize kuchita zosathandiza dziko lino koma kumathandiza mabanja awokha kusiya amalawi akuzunzika
ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi George Phiri Kaswiri pa nkhani za ndale kuunikira zomwe ayankhula a Joyce Banda amene ndi mtsogoleri wa chipande cha PP kuti iwo akufuna kuti azayimine nawo mamasankho akula chipandi chawo ine nthokozani chiwaya wa Hanifa TV.